Tarazi, vieni.
Imana imucishamo neza imucira inzira, niturwa
pachivera kandi nibura wibicisha udatiki nenye na wiza sikutira
ibigeragezo kubana na kayunguruza ikimani yunguruza abantu yaremye
uwimani barebera abayikunda uwimani barebera abihanganye ariko bageragezwa nimutinye isoko ryo kudutabara
Yesu yararitsinye
Nimutinye isoko ryo kudutabara
Yesu yararitsinye.